dana yesintu undo dana yesintu uma inhlanhle kwehlela uma inhlanhle kwehlela ungathukuzisi ungathukuzisi futhi uma kutunazeka kuba kuwe futhi uma kutunazeka kuba kuwe ungabelusizi ungabelusizi ngoba kokubili hawu ngoba kokubili yodlula kushabalale yodlula kushabalale ngoba kokubili hawu ngoba kokubili yodlula kushabalale yodlula kushabalale Should prosperity befall thee, should prosperity befall thee, rejoice not, rejoice not. And should abasement fall upon thee, and should abasement fall upon thee, grieve not, oh grieve not. For both shall pass away, for both shall pass away, and be no more. And be no more. For both shall pass away, for both shall pass away, and be no more. And be no more. Undo danaye sindu, undo danaye sindu. Uma inhlanhle kwehlela, uma inhlanhle kwehlela, ungathukuzisi. Ungathukuzisi futhi uma kutunazeka kuba kuwe futhi uma kutunazeka kuba kuwe ungabelusizi ungabelusizi ngoba kokubili hawu ngoba kokubili yodlula kushabalale yodlula kushabalale Ngoba kokubili hawu ngoba kokubili kuyodlula kushabalale kuyodlula kushabalale